ikibazo cy'igitoro hariho hajya bavuga bati ubwo cumbisha kumwe turagerageza nibaza yuko mu kiringo cy'ukwezi dushobora gusanga twamaze gitoro umuti turiko turagikora bikomeye dukora ijoro n'umurango kuko murabona muretse ikibazo cya Ukraine hari ikibazo usanga ubu udukeneye kantite nini mugaragira ndabwire ko twasanze n'abandi basa nuko bakitwibye hariho amashyirahamwe atwara igitoro cyinshi iyo banywa nk'igitoro gihakwa gushika nka 10%. Ayo mashyirahamwe yategereza kwizanira amadevize yayo tukazana igitoro cyayo ariko baciye bashaka kuja kunywa ku gitoro twe twaguze kandi n'abandi bafise amadevize batayazanye ngo tuyazanire igitoro abo rero nabo twarabihanije ku buryo icyo dufise kirashobora gutangura guhabwa hariho akantu kazokwiyongera ko ariko nko mu kiringo ngira ngo cy'ukwezi turimbira yuko Imana ibidufashije coba cashitse kidahuye na gashitse
abenegihugu bose b'Abarundi bahagarare neza kuko hari ibintu bishyikira Burundi bitavuye ku Burundi igitoro mu isi ni gike nitugume tureza amaboko ngaha ngo dutangure gutana kw'imiragwe kuko n'ubundi ni cya kenda byoshika n'imihori kaziba mbega tuzoguma twicaye niho nari muzata abantu nibahagarare neza dukura amaboko mu mpuzu ahubwo tumire nka bamwe bagira bati umuntu yavunitse amenye no gucumbagira kuko ntawuzi igihe bigiye gutorega umuti kuko nta n'ubuzi cyabiteye igihe kizoherera.